Hi, honey. How are you? He just hum. He's like, dun 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 dun. Oh my god, that was awesome! Okay, whoever put that in, you deserve a raise. Dun 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 dun. Ha 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 ha